Sanibonani, welcome back to my channel. You guys, welcome back to yet another video. Thank you so much for coming in. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ujoyine le video, you guys. Ngibonga kakhulu kazi. So kule video ngizoqhubeka ngikhulume ngomama umama uZanele Mbokazi ophatheke lapha nogulayo, you guys. So bengiloku ngilandelela udaba lwakhe. Ma ungabe ke uyawalandelela ama videos wami uzobona ukuthi khona ama videos endloku ngiwenza, you guys. Ngibika ngodaba lukamama uZanele Mbokazi kuloko kubanjwa ke imkhuleko kothizeni, you guys, ethandazisa umama laphana owahlatshwe ukugula ke during the show yakhe ethi eshilo laphana ngaso Cousin FM. So umama lo ke phathekile, sikhumbula ke guys ukuthiwa uvalele isibhedlela wabuye waphuma, kwathiwa ke kuloko ke kubanjwa ke imthandazo ethandazisa njengoba ke engakarecovery. Kwathiwa umama ushaywe madinika sifo somdlavuza, I think that is a cancer, I think it's a lung cancer, into ekanjalo, guys. So ke kunamavideo amabili enginawo lana, you guys, ngizowaxhumanisa mhlambe bese ngudlalela wona, ungasheshe ubaleke. Kunama-clips laphana, you guys, ke ya kuyathandazwa ngempela, you guys, kuthandazisa umama uZanele Mbokazi. So ngizoyicela kakhulu kunabantu abathanda ukuthi kumavideo anjena, you guys, umuntu aze nama-comments angathi awekho mathu, uma uzazi ukuthi uhlala u-negative, ngiyakucela seblief torho kule video awuthuma kancane mntase ukucomment, uzobe ucommente video elandelayo, okay? Ngicela nje kule eka mama uZanele Mbokazi, ma ungabe uyazazi noma comment akho ahlezi ecijile nje ebhekele. Ngicela ukuthi sixolele dadewethu obaba kule video as a blifter, uzokhomenta kwi-video elandelayo. Ubuka nje video udlule, ngoba angibathandi abantu abanegative kakhulukazi uma sikhuluma ngomama uZanele Mbokazi. Is either when you ask ukuthi why ngikhuluma ngomama uZanele Mbokazi ngoba mina ngiwakuphi yena wakuphi, awumeke kancane, akukho mayelana nalokho. Sikhuluma ngomama uZanele Mbokazi ogulayo oloke thandazisa. So laphana ke kuthiwa kusho umculo ke emkhulekweni ohlelelwe uZanele Mbokazi ngabaculi bokhona befundisi, njengoba ke egula uthathwe nomyeni wakhe uMbisopi ubaba uMpendulo, uMpendulo Nkambule enkonzweni eSedeben Station. Kuyathandazwa laphana ke guys, kuthandaziswa umama uZanele Mbokazi sengathi angashesha pole inkosi yami. Yabona laphana kuma clips nje noma ehamba, you guys, uhamba kanzima umkhuhlane omshayile, asithembe ukuthi yolulama, you guys, ngendlela bayakhuleka abazalwane, bayakhuleka abazalwane, you guys. Amen to that, amen to that. Bazama ngakho konke okusemandleni, shemen sengathi angashesha alulame, you guys. So ubukeke lama clips enginawo for wena ke just, you know, ngihlanganisa amabili nje amancane, only few minutes long ngawahlanganisa, so just you can see, just in case awukaka wabone, you know, you can see exactly what was happening laphana ngaseDurban Station ke behlangene aba amakholwa ebethandazisa umama. Watch the video and enjoy. Sengicelile njalo ngathi umuzazi ukuthi eish ungu Mr. or Mrs. Negative, please wait a little bit, sizobona kwi-video elandela. Thank you so much for watching it, and yeah, ungakhohlwa ukuyi-like, subscribe, sibuye sibonane njalo kwenye elandelayo. Bye.
Mama Bishop Kambule, Mama Bishop, Mama uZanele mawami, sila singamakhosikazi, sila singomama abaseshilo. Yavuka inhliziyo yami ngakhumbula le nkosikazi engurispa owathifelwe amaqono bayo, yabonakala le nkosikazi ithatha into engiyesaka, mama uZanele yahlala etholeni, yahlala yahlala yaphemisa. Say it, don't. Say it, don't. Say it, don't. ngizothandazela imvula ukuthi mayinethe lafika isonto elisa zaqhamuka imambana zifaka amacostume zifaka amasuti neyicathulo eyipholishiwe kwaqhamuka isaluko sesidala saqhamuka sigqoka amadada saqhamuka sigqoka i-raincoat saqhamuka sikhamulela i-umbrella babonakala usande sikhulu ugijima uyabiza umfundisi uhleka wabuya umfundisi ngoba kwenze njani wagqoka kanje uthi ugogo yeyi lalalala angithi uthe namhlanje sokhulekela imvula lalalake mina ngidali njengoba ngila sizothi siphuma ngalo mnyango izobe isinethe imvula lalala sibaphi inkalo asile ukuzodala la asile ukuzodala la sothi siphuma ngalo mnyango uzobe sisindile mamgokazi
honor. Thank you for answering our prayers, my God. And any demon of cancer, in the name of Jesus, this afternoon, my God, it is nipped from the bud. We extract it, my Father. Father, any segment of it, in Jesus' mighty name, right in her veins, right in her tissues, right in her vessels, in the name of Jesus Christ of Nazareth, she's healed, she's delivered. Father, in the name of Jesus, we annul, we destroy, we revoke, we terminate whatever flow
in the name of Jesus
of the blood that carries some germs in Jesus' mighty name. Father, we believe you.
In the name of Jesus.
We acknowledge you. We trust you. We have faith in your name. Tonight, it is done.
Yes, Lord.
It is perfected.
Yes, Lord.
It is perfected.
Yes, Lord.
It is accomplished.
Yes, Lord.
The camel gushes.
Yes, Lord.
The camel gushes.
Yes, Jesus.
Was the Nazareth. The camel gushes.
Jesus.
Sekwenzekile.
Yes, Lord.
Isifo babegameni kaJesu. Sisimbe impandeni zaso. Zonke ilonda. Namhlanje ntambama. They are not there.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
We release the flow.
Yes, Lord.
Of the blood of Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Father, we thank you.
Thank you.
Any demon,
Jesus, thank you, Father.
From the altars of the evil one,
we give you praise.
From the cisterns and the covens, from the shrines of the enemy, Father, tonight it's all destroyed in Jesus' name. We give you thanks, we give you praise, we give you honor, we give you adoration. In the mighty name of Jesus.
Hallelujah.
Come, Samba, let's give the Lord a round of applause this afternoon. And shout hallelujah, Samba. Shout hallelujah. It is done in Jesus' name.